yabona nje guys ninomona ninomona la South Africa mina ama video last day atrende unyaka wonke atrend unyaka wonke kwase ngisho phesheya kwaba nomlungu laphana omisa ibhodi wathi we see you danger flex but still nangangenzela lutho mina oqalwa shaya imilioni ngashaya imilioni YouTube kwathulakala la South Africa amaphepha ngangaphuma ephepheni ngangaphuma endabeni kodwa kuba abanye ngabe kuyenzeka vele bayawathenga abanye bavele emaphepheni nina nje ninomona fuck all this shit fuck nje indaba zeinkampani lokho efia zincoma zithi ngiyadansa fuck indaba yazo ninomona nina ne Team Flex ninomona ne Team Flex ha post video lapha sha 100,000 in 5 days but still nangasenzela lutho la South Africa nje ninomona qhubekani nithenge ephepheni qhubekani nithenge into zenu futhi asinendaba thina ngoba nina ninomona nathi vele nje Team Flex is the best ninomona fuck.